nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakadze wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kumwe no hakurya imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu nunyemerere nkuhe kadze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi w'Imana w'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icenda aho umwaka w'2023 nunyemerere nkuhe kadze ho dukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nanakwipfuriza kubandanya ugira umunsi w'Imana mwiza ndetse no kubandanya uraruranirwa mu byo uri kurarangura wowe udukurikira hakurya imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bigo bibanye nk'igihugu c'u Rwanda igihugu ca Congo igihugu ca Uganda igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mbonesha kure ibatohoreza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho ndetse namwe mudukurikira muri hakurya imbibe z'ibyo bihugu bibanye mu yandi makungu wo mu bindi bihugu bigize umugabane wacu mwiza wa Afrika mu bigize umugabane wa Buraya mu bigize umugabane wa Aziya mu bigize umugabane wa Amerika ndetse no muri Australia mwese ndabahaye kadze nanabakingurukira ngaha kuri ino mbonesha kure ibatohoreza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya no mu bisata bitandukanye hoba mu gisata ca politike mu gisata c'umutekano mu gisata c'agateka kazi na muntu mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu gisata c'ubutunzi mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi nyene ndetse no hakurya imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ico utegerezwa rero nta kindi no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamubandanye urashikirwa n'ano makuru ku buryo butosoye kandi butomoye umwanya ku mwanya ku gihe nunyemerere ntangure nkugeza ko ino nkuru hitari nziza idushikiye kano kanya ni inkuru ivuga ko imyaka 27 yarayirumanye neza na neza musenyeri mukuru wa Gitega Joachim Ruhuna agandaguwe ku wa 9 Nyakanga umwaka w'1996 mu gitondo c'uwa 9 Nyakanga umwaka w'1996 musenyeri mukuru Joachim Ruhuna yavuye igitega haja kugendera iseminari nkuru ya Burasira aho yaragiye kuraba uko ibikorwa byo kuyisanura byari byifashe inyuma y'igitero c'abarobeli ba CNDD aribo bahavuye bitwa CNDD FDD yongera haranakoresha inama zijanye n'imirimo y'Imana mu nzira asubira igitega musenyeri Ruhuna nabo bari kumwe baraciye gato kuri paruwase Gitongo iri muri komine Mutaho maze bavuye ngaho mu gihe bari bageze ku ruzi mu barazi rugabura komine Mutaho na komine Bugendana imodoka barimo iraraswa bikomeye no mu rwego rw'abantu bitwaje ibirwanisho musenyeri Ruhuna n'umubikira Irene Gakobwa baca bahasiga ubuzima ubundi mubikira Konsesa ndacikiriwe wo muri foyer de Charte i Bujumbura na wenyene yavuye acikana haciye akanya umushoferi wa musenyeri yarakomeretse ariko Imana irakinga ntiyasandaba imodoka ya musenyeri yaraturiwe abandi bane barokotse baca bajanwa nk'imbohe ku kirindiro gikuru c'abarobeli ba CNDD muri ako karere nkuko bibandanya bivugwa na Pacifique nahazwe ngo byaragoranye rwose kuronka ikiziga ca musenyeri Ruhuna n'ababikira bagandaguriwe hamwe ibiziga byagiye kuboneka haciye iminsi itatu babisanga mu kinogo rusangi ku birometero 2 huvuye aho biciwe bamwe bane barokoka nabo bahavuye barekurwa habanje gutangwa amadorari 70 y'amanyamerika kuri wa murwi wa Robert bari babagize imbohe ese by'ukuri ni bande bakoze iryo bara mu gitabo canditswe kijanye n'ubuzima bwa musenyeri Ruhuna umusubirizi wiwe musenyeri mukuru Simoni Ntamwana hamenyesha ko Ecclesia ifise ibimenyetso bikwiriye byerekana ko musenyeri Ruhuna yishwe na Robert ba CNDD CNDD yari igifatanye muri ibyo bimenyetso akabavugamwo nk'ico c'imbohe zarokotse muri ico gitero zikaca zijanwa ku kirindiro c'abagwanyi ba CNDD anongera koko ahabereye iryo bara hari hatwarwa na komanda Zeno Ntabaneze nk'uko bimeze ku bundi bwicanye bwinshi cyane bwaranze igihugu cacu abishe musenyeri mukuru Joachim Ruhuna n'abo bari kumwe ntibahanywe ngo kuko Pacifique nahazwe hasozereye avuga nayo ese kandi Jérémie Tangisha Kayoba agiye kuba icamamare gishasha mu kunyuruza abantu mu Burundi ngo kuko Pacifique nahazwe hari karibaza ku rukuta rwe rwa Facebook. Izina ryiwe ati izina ryiwe ntiryari rimenyerewe Germain Tangishaka akaba amaze ati izina ryiwe ntiryari rimenyerewe Germain Tangishaka amaze igihe gito ahawe kurongora iperereza mu ntara ya Bubanza aho yasubiriye amazina y'ivyamamare nka Jovin Shishayo na Venant Miburo ese yoba nawe hashaka ko izina ryiwe ryandikwa mu vyamamare mu kibi abo amaze kunguruza bavuga ko agenda inkoho ya Karachnikov AK-47 hagati y'amaguru iyo ari karanyonga imodoka ibidatahuritse kuko ishobora gutuma agira isanganya kumbure ni kugira akangane bamutinye uwashikanye haramuha inomero yiwe ya telefone haraho yivuga uwari mu ndwi imwe gusa havugwa abantu babiri bahagaritswe nk'abanyurujwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bose mu guhagarikwa harajamwo urwenge nta nguvu zijamwo bahamagarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi bari mu modoka kamionete double cabine Toyota Hilux y'ibyo bitabona bakamera nk'ababaganiriza bakinjira imodoka bakaba baragiye imiryango isigarira rondera hose ikabura nibyo byabaye kuri Desire Sindayigaya kuwa gatatu w'inondwi ndetse no kuri Pastori Samuel Mukeshimana kuwa gatanu hamwe Germain Tangishaka arahakana ko atabahagaritse ahandi agatanga inyishu zitemera kandi zitahakana Germain Tangishaka guhagarika abikekwa ko icaha birasanzwe ariko kubapfungira ahatazwi kutamenyesha imiryango aho ababo bapfungiwe kutavuga icaha umuntu hakurikiranwa ko kudaha umunyururu uburenganzira bwiwe bwo kubazwa ari kumwe n'umushingwamanza wiwe na makosa akomeye bivyiza wovuga aho abo bantu bapfungiwe hagize ikibashikira ikibi cange bakaburwa irengero bizoja kugatwe kawe ntabwo hari iteka uzoba wambaye ni wahinduka icamamare mu kibi Pacifique nahazwe kandi abandanya agira ati hari uwundi yasa n'uwatanguye neza nawe biriko birayangara uwo akaba ari Koloneli Domitien niyo nkuru harongoye iperereza mu gihugu hagati yatikurwa rya Koloneli Innocent Museremu muri mukaka 2022 ryari ryazanye agahengwe none kuva muri nzero 2023 ibyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero biriko biratera bisubira gukomera niyisubire ko agaruke ku ntumbero nziza yari yatanguranye ntateka riri mu kwambara amarira n'imivumo y'imiryango Imana izohora abayo uwomenya ibyaranze uyu Germain Tangishaka atahora azwi muri bene ibi bikorwa by'iperereza nyine yo bidusanyiza tukamenya umwidondoro wiwe tukiri kuri iyo nkuru kandi nyene womenya ko Germain Tangishaka adashaka kuvuga iyo apfungiye Pastori Samuel Mukeshimana nk'uko twabibabwiye ejo Pastori Samuel Mukeshimana arongoye ishengero rya Erayoni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yarafashwe hirya y'ejo igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icenda 2023 n'abantu batari bamenyekanye bamukuye aha cyaturira amatafari muri village ya gatanu ku Mpanda twaraye turonse amakuru yemeza ko Pastori Samuel Mukeshimana yafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Bubanza Germain Tangishaka ariko kugeza ubu ntavuga iyo amupfungiye abamuhamagaye bamubaza iyo apfungiye uwabo Germain Tangishaka yabishuye ko iyo umuntu afashwe hacaja gusambishwa basanze yera akarekurwa basanze yagira icaha bakamujana muri parake imvugo yiwe ntitomora kariwe yafashe Pastori Samuel Mukeshimana ntitomora niyo yagiye kumupfungira mu gihe abaryango bamubuze mu busho bw'ibubanza ndabibutse ko Samuel Mukeshimana hari umupastori aturuka mu Rwanda asanzwe yegereye cyane umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni kugera aho ishengero rya Erayoni ryafatwa nk'ishengero rya Bunyoni kugeza ubu ntituzi ko hariho isano hagati y'ifatwa rya Pastori Samuel Mukeshimana n'ipfungwa rya General Bunyoni